bedo piny awinjo weche ni tokenda niko kiduto e chula
e Yesu puonja
e puonja akipuonja tabedo piny awinjo weche ni tokenda niko kiduto e chula
ine minyalo duto awinjo itango toche awinjo ine michero jomotha awinjo weche ni tama ine minyalo duto awinjo itango pude awinjo baba ni chero lazara awinjo weche ni tama jaira yesu rambi mawoyo kuome donga ngeyo ngama en simba makayo dako tingo badeta paka donge kue rambi telo mawoyo kuome donga ngeyo ngama en Jete loko wacho wacha cheto jochende donge ringo Yesu japuonj
Punja mwona nge iyo siepna
Yesu japuonj
Mwona nge duwachi engimana
Yesu japuonj
Mwona lubangi pile
Yesa chani to dongi ber Yesa chani to dongi mon Baba we monalani
Iko miti mona
Yesa chani to dongi ber Jehova to dongi mon Baba we monalani
Iko mipunja te
Yesu donge nisa Kako ninga dagi Yesu donge nisa
Iko moninga ti
Yetelo donge punja Kako ninga uothi Yesu donge nisa
Yare moninga lu Epuonja
yeah. Hey.
Anki puonja Ata bedo binya Awinjo weche nito kenda niko kiduto
Ani Yesu puonja
Epuonja
Hey, yeah, Sacha.
Anatingi